Mwingine like you Baba we ni mwema Thought of you makes me smile Umenipitisha shida nyingi Na tena najua nalipeleka mbali Misijari chochote Jue wanisimamia
Sirina mulala mulala, balala barimba, ateba ya endo.